elevation requires separation. Funa ukukhuluma nomuntu namhlanje ngimtshela ukuthi uma uNkulunkulu sezokuphakamisa uzokuhlukanisa nabantu abathile. Uma uNkulunkulu sezokuphakamisa uzokuhlukanisa nezinto ezithile. Ungakhathazeki uma kubona kukhona izinto ezihlukanayo nawe nezikushiyayo. Leso sino sikutshela ukuthi manje uNkulunkulu is getting ready to elevate you to the next level. Ukukhona abangani abazokushiya ngenxa yokuthi uNkulunkulu is now elevating you to the next level. Khona abantu abebethe bazoma nawe bazofana nawe lapho bakhona kodwa bazokushiya empilweni ngenxa yokuthi God is about to elevate you. Akubona bonke abantu kade uthandaza nabo uzoqhubeka uthandaze nabo na 2021 because elevation requires separation. Mawusuya kwenye level noNkulunkulu khona kumele besale.
The Mega Grace Hour on Vuma 103.